Zankomba, we get to save a shoe suit and turn as a ship and turn as a. That is why you can't be a man. This is born about Sia Uzo. Obama says that is an injected in this. We are being injected in this. See this, because Sia was sitting in our chicken and she said, Chicken. But my problem is. Is the young ones who's going to change away and want to do a change alone? Since one of us are on the planet, and then when I can move to a change alone, how change away. But we all got into us and I know it's from how much. If who not cause you to be there, who is no?
The master of God.
What kind of man could want my elf? Celebrity, my prophet.
Yes,
yes. What kind of cooper? Only to whatever I want. Command go, hello, no one was outside dance. For the 2 million with love. But did I answer how to have an ever call? Mabanga in the dream. Oh, this song is so boom.
Yeah.
Oh, this song is so boom, car. So what to better is to know a
son.
So protect 2 years. Mobuya success of Pina, who is not to go. Because this is a death of life. I will not go to a need of a company with the covenant. With all this.
Yo!
That place has said it. He grace lay one out at 2 minutes to you. Since I'm protected, Ubaninga, you let bread of life. Because you will never recognize it. You know my servants and I'm a source in one of my wife. Younger than that, my own uncle, I am team. So, when I say, let's go to 2000 years to come. Again, anyway, that breath of life came with everyone who dared it. Twana out. Come on, Twana out. Who's on Twana? Blunt. Who was never on the way out to go along to Hassimulan? Bad job on the road. So, God, when I know I'm not in that camp now. I am not telling you any casino, but it's not a road. Who's this song?
Let's have it.
wabhala uyesu ubhala kwakhe wathi ongenaso isono makagibisele abagqiba wabhala uyesu nasefemeli yabo uyabhala nasezingxakini zethu usabhala azizusuka ngothanda kwakhe kuzosuka ngothanda kwakhe ngoba sometimes ezinye izinto azisuswa ngobulinywa kakhulu wena uthixo akasukuswa indaba yolila
bahala
nokungalila kakhulu icebo lakhe ngingafezi sengisaholila kwakho khona kuzakwenzeka uvamisile ukusa apho kuthanda khona yena nota apho kuthanda khona wena uvamisile ukusa apho ungathandiyo khona wena akusa apho kuthanda khona yena xa sivala ndibhida indaba yamanzi my prophet awayidiliwe behamba begeketana nazangaphela amanzi noba bekhalaza kodwa amanzi ayevele nabavele
njani
noba bekhalaza kodwa libetha idwala mosi
hayi
alibetha aphuma amanzi baphinde bakhalaza wathi mosi malibetha this time ngoba kavamisanga ukwenza ibibonile so now ulibethile thetha nani walibetha still yavele igrace yoba amanzi aphume odlowa engalamalela ngiyalela lithi kwasela neenkomo zabo ngamanye amagama siyakwazi uthoba uthixo kanti sesimthoba without God ngenxa yento yoba imiphefumlo yakho uthixo ayifunayo embusweni
wakho
never being misled ngoba manje thoba uthixo yende alpha kanti umzila wamawukhona ngoba akakhathalelanga uthixo ukhathalela abantu iproblem into babomisled ukuba ngothi hayi ingxaki yamthoba uthixo kanti uyehla uthixo ngenxa yento bayibona ibandla lakhe linxaniwe akehleli wena nawe ude uziqhathe ukuthi ndiyakwazi umthoba sendivela
entombazaneuthixo
unomlaza uthi bendizakuthemba ngathi cuba ungazuhleka kunje
esisilunguungavukihis
grace is sufficient naba bamthobile usabathanda but ingxaki kuba na wena
uzigadeokanekazane
usezawuveza uthixo uyindalo kathi uyancwina
funele
ukuveza konyaka into abangabayenzekazi uthixo uyaseva ukhangela onyana ababona onyana bathi abanye sebeyibambile sekuthumbuzamaaaaaulos kutimoti ayi kudala abanye babeyibambile but ungayilanga khona babeyibambile baphunukana nayo ngamanye amagama le nto inokubamba phakathi ayinandaba noba kuphile bani andovoice ukuthi usithi seuyibambile uyiye yini sasishumayele kangako yini sasishumayele kangaka ixesha lethu iminyaka yethu yonke sesiyiwayisele evangelini singalali siye kwinaikhaya zani siyenzelinie senzele uthandwa ngabantu ndiyayazi beke ndayifuna le ndivange ndiyithethayo
ndiyayiaa
le ndiyithetha yibuhlungu ayikho rayithi but yilitshintsha thina and siyakuyinkhareje usenza into erongo sikuyinkhareje kanti sewufenzela iguide of honor ubheka ithouse of hand wenzela ibecause sathanda unabakho abenzela iguide of honor wena ucuba ngabantwana bakathixo kanti udala wabarekruite ezihogweni sakhe esigodlweni sakhe le nto sangasisi uba iyangahambisa ukuhambise wedwa jongani akoaavezilithaaa jongani edwalweni enathwetshulwa kuyo sathwetshulwa ngothwetshulwa Oto prophet Isaiah 53. Uthi bekane dwaleni elinani fudula.
Yes, yes, yes.
Nindifuna ningandifumani but bathwetulwa khona eyonazo zinjongo zobumnyama nakazo abanye benazo kurayithi abanye benazo kukuba abanye benazo besematyeni abanye benazo besehlathini but abanye balandwa kanti silandiwe why masasilibana apho sivela khona.